lendlela hayi nguqonqgotwane iqgirha lendlela nguqonqgotwane iqgirha lendlela hayi nguqonqgotwane sele qala eqgitha apha hayi nguqonqgotwane sele qubel eqgitha apha hayi nguqonqgotwane sele qabel eqgitha apha hayi nguqonqgotwane sele qubel eqgitha apha hayi nguqonqgotwane iqgirha lendlela nguqonqgotwane iqgirha lendlela hayi nguqonqgotwane.